0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45. Fifty.